ka netwọọrụ ọhụrụ ha ekwesịghị na ọrụ ịga. Onye injinia ahụ mere bifo trayere besti ya niile onweta nde. Ọ dịla mma, bịa were ya. Onyere gị ego mgbe.
Yeah, I'm going to go.